alianza hivyo kwa karibu. Alafu ni sip kwanza nyingine.
Baada ya dakika tatu.
Lakini
sawa.
Kuna mashini. Kwa kuna si mbaya
kwa
hiyo. Mm. Kama ta kama I'm
not sure if you're going to
get it. I'm not sure if you're going to get it. Yeah? Yeah.